I nā te nui tai ore ore o ngā ōhā ki kua waiho mai e Koro Wetere ki te ao Māori. Koera te kōrero I rite tonu ai te rāongona I runga I te marae o Tūrangawaewae I te rānei. I kaha ia ki te whakatairanga I ngā toi Māori, te reo Māori, ngā whakataunga tiriti. Nā ko nā nohoki I kaha te mihia o tēnei minita o mua I ngā take Māori. Ahakoa kua ngaro tōna tinana ki te auhītanga o te pō, hei tā te hunga kua mahue iho I āia, I nā te nui o te mātauranga ka mautonu. He kaha hoki nōna ki te tuku iho I ona mātauranga I ona mōhiotanga ki ngā whakatipuranga. I te tangihana I te rānei a Irena Smtih, anei tana pūrongo.
He mana nui, he kai hautū mō nā iwi, kua ngaro ki te pō.
I roto I ngā tau, ko koro tērā I mōhio ki ngā whakanekeneke me ngā whakanikoniko o ngā kaupapa te iwi, a te paepae, a te poari, a te tikanga, a te reo, katoa katoa I ā koro.
E tika ana kia takoto mai te taonga o te mate ki wāinga I te iwi nāna I aki aki I kōkiri kia tutuki tā rātou kreme. I te rānei, e puawai ana.
Ko ia hoki, ko koro te rā te tiamana tuatahi o te kauhanga nui, I muri mai o te whakataunga kreme, ko ia te rā te tiamana o te tekau mārua, e whiriwhiri nei I te koke whakamua o Waikato Tainui, o tira o te whanaungatanga o Waikato Maniapuri.
He ue kua mate rā ia I mua I te kitenga I te whakaotinga o te kreme o Ngāti Maniapoto.
Ko te orake o te ngākau, nānā no e tehi I aki aki kia noho hei kai arahi I roto I tira o ngō tātou iwi. No reira, I mate akoro I runga I te mōhio ko ngā pura pura o ngana mātauranga kua tuku iho ki roto I ngā whakatupuranga.
Hakoa te pauria ona iwi ake mō tana wehenga atu. He rā tēnei I mihia ana mahi katua kaua anake mō rātou, engari mō ngā iwi whānui o te motu.
He was working at a time when society was not as accepting of Māori kaupapa as it is today. And today, at times, it's still difficult. So imagine how hard it must have been for him back then.
He a pōtoro rehita ia I te hāhiratana. Engari ko tōna whakapono ki te hāpai te oranga te iwi Māori, e kore. E wareware tia. Irena Smtih, te karere.